grade 1 wonke umuntu uneblock yani apha phambi kwakhe zingapi class class block zakho
ezilapha
zi 5 good wonke umuntu uneblock ze 5 okay kwazi block zakho zi 5 khawuthathe manje ziblock zakho uzifihle ushekena ngapi usiphile
no
ushekena not iyabhalwa ke loo nto ngesivakalisi manani ithi ithini kancedi a-a ithini
five
very good thabatha a-a sithabathe ntoni sithabathe u-five
zenza
not zero siyayibona ne
allright
masibeke ke masibeke kakhona suyibeka kakhulu kaloku bek masibeke yijonge ke zisayi 5 pof zisayi 5 okay thatha not suthatha nto phakuzo songa izandla okanye uyibeke ngasemva izandla zakho kushiyeke ngapi kushiyeke ziyi 5 naleyo iyabhala ngokwesivakalisi manani sabhala bani kanene u-5 thabatha hayi uthathe ntoni not
zenza
zenza zingaphi zenza wakushiyeka 5 zenza 5 good well done mamela ke sizawuhamba ngoku siyodlala igame yethu siyavana masiyeke